esebenza ngokuzinikela engalufuni nangevumba orhwaphilizo. Leyo indlela usapho lukaDoekaran olumchaza ngayo ngeli thuba lukalesimantshiyana kukugawulwa kwakhe. Usapho lwakhe luthi mvanje ebebalisa ngokugxeleshwana ngezikhondo zamehlo noogxa bakhe kulandela ukuqwabulula kwakhe ibhola ekuthengweni kwe-PPE.
We knew there was tension at her workplace because she was working a very high profile job.
Ukanti ibutho elilodwa lophando i-SIU lithi nangona ebengomnye wamangqina alo kodwa kwangoku alinakuthi ukucinywa igama kwakhe kunento yokwenza namakhwinimba kwisebe lezempilo lephondo laseGauteng.
We want to call on the police to get to the bottom of this matter. We pledge to cooperate with the police so that they are able to get to the bottom of this matter.
Ngelixa inqwalasele kwiziphumo ngoluphando lwemali exabisa 2 billion rand, amapolisa athi aza kubazingela ababulali bakhe. Abasemagunyeni kwisebe lezempilo eGauteng bathi aphele emqaleni ukuchaza ngalilahleko engaka. UDoekaran uza kubekwa kobandayo eThekwini ngolwesine.